kapiki ya vudi
lukishi Amulete dota
Ayu bado kipi sijala
Ash Amulete dota
Ayeye basoswa
Ash This is who we are Music in control
Java gusa gusa dota Ash Ash lengadi kwenye kuke